ndetse hari umuntu umwe yitwa Goliyati yarafise ingeso mbi yo gucokora ubwoko bw'Imana. Ku minsi hati hari umuntu umwe yitwa Goliyati yarafise ingeso mbi yo gucokora ubwoko bw'Imana. Nuko Dawidi arabimenya aragenda arabata atuwe kwica uwo mugabo yohagwa iki afata akanya baramubwira ateka amatwi agahembo yumva ni sawa arababwira ati jewe nditeguye kurwanya Goliyati muri ako kanya mukuru we aca aramwumva aramubaza ati wazanywe niki no kuraba intambara na Sawuli aramubwira ati ntiwashobora kurwanya uwo mufilisitiya kuko ukiri umwana reka amatwi ndakubwire wewe ufise iyerekwa abaguca intege ntibatobura hakarara amagabo reka amatwi ndakubwire wewe ufise iyerekwa abaguca intege ntibatobura hakarara amagabo. Dawidi aramubwira ati ndavyibutse 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 igihe nari mw'ishamba nagiye intama za Mutama intambwe n'idubu vyaraza abishwanyaguza igihe nari mw'ishamba nagiye intama za Mutama intambwe n'idubu vyaraza abishwanyaguza n'ubwo mufilisiti yawe nakebwa ndavyibutse atopfa nka kimwe muri ivyo ndavyibutse n'ubwo mufilisiti yawe nakebwa ndavyibutse atopfa nka kimwe muri ivyo
Ndavyibutse
ndavyibutse yanabaye mu bihe bigoye ndavyibutse n'ibindi tubikora ndavyibutse yatikamye igihugu cyacu ndavyibutse n'ibindi tubikora ndavyibutse birahinduka n'abantu barahinduka ariko Yesu twizeye nahinduka ibihe birahinduka n'abantu barahinduka ariko Yesu twizeye nahinduka uko yararejo n'uyu munsi ni kwari kandi ni kwazo kwama ibihe bitashira reka guhanga amaso ibihe hanga amaso waremye ibihe reka guhanga amaso abantu hanga amaso waremye abantu ntiwashobora kubihindura bigahinduka reka guhanga amaso ibihe hanga amaso waremye ibihe ntiwashobora kubihindura bigahinduka niwaca mu bihe bigoye umviriza ntutse wigarugira ubwoba umviriza urafataganya wibuke ivyo Yesu yagukoreye cyagihe ukwizera uvuge uti ndavyibutse ko yanabaye cyagihe ndavyibutse n'ibi ntarabishoboye ndavyibutse
ivyo Yesu yankoreye
ndavyibutse
ivyo zari bikomeye
ndavyibutse
ko yanenganije Dawidi n'ibi azorindenganya
n'ibindi tubikora
ivyo Yesu yankoreye
ndavyibutse
ivyo zari bikomeye
ndavyibutse
ko yanenganije Dawidi n'ibi azorindenganya
ivyo Yesu yankoreye
ndavyibutse
yanabaye mu bihe bigoye
ndavyibutse
n'ibindi tubikora
ndavyibutse
ndavyibutse yatsikamye igihugu cacu ndavyibutse nibirenga tobikora ndavyibutse Ibyo Yesu yankoreye
ndavyibutse
yanabaye mu bihe bigoye ndavyibutse nibindi tobikora
ndavyibutse
yatsikamye igihugu cacu ndavyibutse nibindi